tuvuye mu rugendo rw'inama ihuza abakuru b'ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bwa Afurika. Iyo nama iraba ku mwaka kandi ikaba ifise n'intumbero urufatiro ikorerako. Ubu rero inama yari ifatiye kongera twoteza imbere ka karere dushobora guhanahanamwo ibidandazwa vyoroshe, kuko muri Afurika turiko turagira yuko kaba karere tuzohanahanamwo ibidandazwa ku buryo biba bamaze kuvyorosha. Rero imbere yuko inama idonido iba, hari hategekanijwe n'inama yateguwe n'intumwa zidasanzwe zo gwaruka mu muryango w'ibihugu by'umwe bwa Afurika. Niyo nama nyene yari yugwaruka barabira hamwe ibijyanye n'imigambi y'ugwaruka mu gukorera muri ako karere ko guhanahanamwe ibidandazwa ku buryo bworoshye. Iyo nama yaragenze neza kandi twayihejeje ugwaruka runezerewe cyane, kuko benshi bahora bankurikirana kuri za mbuga nyagiro, mugabo tukaba twaribonaniye amaso mu yandi. Ndabaha impanuro turayaga neza, kandi ndetse bakaba bari basanzwe baragiriye n'inama ngaho i Bujumbura, bagaca banasaba yuko ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika abakuru b'ibihugu bafata ingingo yuko iyo nama yabereye i Bujumbura yokwamaho kandi ikabera muri gisagara cya Bujumbura. Rero nyezina inama yaduhuza niyo yari ifise icivugo kunyarutsa ishyirwa mu ngiro ry'akarere ry'imigambi yo kugira akarere ko guhanahanamwo ibidandazwa vyorohejwe. Iyo nama nayo nyene yagenze neza cyane, ku buryo twavuga yuko twese twavuyeyo turi mu mwumvikano. Mugabe icyo twabonye ni uko igihugu cyose gitegereza gukora ibishoboka byose kugira ngo ako karere ko guhanahaniramwo ibidandazwa ngaha muri Afurika tugatunganye neza kugira tutangure guhanahana ibidandazwa bihugu vya Afurika byose. Aha rero hariho ibibazo umwe wese atanga kwibaza, rega abarundi tuzoshora iki? Icyo ni ikibazo ubu nyene umurundi acataka kwiyumvira. Ubwo ntituzava tumera nk'aba bandi bagira isoko bagaca bahurira bose bajanye ibitebo gusoma atawashoye, kuko ndazi yuko nk'abarundi bohava bambaza bati none mbega ako karere kazotworohereza mu tuzokuramwo iki? Banza mumbarire namwe muzoshora iki duce tumenya ingene bizogenda. Nibi rero twaba tuvuga, utagira icyo ushora ubuteye inyuma uzoga umugurira abandi amahera yawe yose agende mu mifuko y'abandi, we nawe ntuzoronka icinjira. Ubu rero ko Afurika yakanuye tukaba ari uruhugu runini, Afurika ni igihugu kinini kirimo gwaruka, kirimo abantu b'abakozi, nuvuga igihugu cyose kive hasi dukore. Ntimuze rero hariho abantu bataramenya ibikorwa ibyo ari byo, bavuga ngo mpa akazi ngo yabuze akazi, mugabo sindi mvuvuga ngo nabuze igikorwa. Niwe muruvuvuga ngo nabuze igikorwa, avuga ngo nabuze akazi ngo mpa akazi, avuga ati nabuze igikorwa. None rero nasanze hariho ingorane twe tugira washaka siri twebwe gusa ni mu bihugu vya Afurika. Baraduhenze batubwira yuko kugira ngo uronke ubuzima utunge utegerezwa kuba uri mu vyicaro vyo gukorera igihugu, utegereza kuba uri mu vyicaro mu nzego z'igihugu, nivyo baduhenze. Mugabo abantu ntibigera batunga. Umunsi umwe nasengeye mu ijambo ry'Imana, hari ijambo ry'Imana riragutse cyane mu gitabo cya bene Siraki, niho bavuze ibikorwa vy'amaboko. Berekana abantu bakora ibikorwa vyubaka isi vyunganira irema nga kuri iyi isi. Baravuga bati umurimyi ararima kandi akashira kubute akiyumvira n'ingene yokoresha n'ibikoko agakoresha n'imashini, ubwenge bwiwe bwose akabuhereza kuri icyo gikorwa akimbura. Baravuga umucuzi araruha numucanwa ukamuturira akaba mu myotsi ubugikorwa ciwe akagikora neza akagenda neza hanyuma rero ngo mugaba abo bantu bose ngo hakoranye ngo inama ngo z'igihugu ngo ntibabibuka ngo barabaheba umenga ntibarimo babita ibijuju ngo iyo hageze ngo mu makoraniro ngo ntibabahe ibibanza by'ivyubahiro ngo iyo hageze ibintu byo gufata ingingo ngo ntibabashiramwo ngo kandi aribo bunganirirema ngaha ku isi ati iyo batababo ntituba turonka ibisagara ntibyobayeho iyo batababo ntiworosa hurara iyo batababo ntiworose naho utemberera mugaga cavuga ngo ni myuga igayitse mwumva aho twahendewe rero duca turako imyuga myiza nuko zoca gukora uhembwa kuba mwigisha kuba umushikiranganji kuba umuyobozi ivyo nivyo twumva ko ari vyo vy'abanyabwenge none twese twoba ivyo twobaho gute arenze ashaka kubabwira ivyo tugaya ahubwo niho dukwiye gukorera nitwaba dushaka gutera imbere turonke ivyo dushora tudashoye naho bazoza bakame ivyacu vyose babijane bibateze imbere natwe tuzetwame turira imisi yose ko duteye inyuma murumva yuko rero Afrika turiko ubu turarema isoko rusangi kandi aho tuzoshoramwo vyoroshe nivyo turiko turatunganya basaka igihugu cyose rero citunganya neza nkabavuga nti rero mu Burundi ko dusanzwe je mbere nkabavuga nti duhirwe duhishije none ko twari turyamye uburyamye akaba dahenuka ubu rero tuve hasi twe duca tugenda neza kuko turafise nabo twigana bateye imbere